This is a song that I wrote called Tukuatatu Aotearoa. All it takes is just one sheep to know you're in New Zealand. Texas is just one mountain to know you're in New Zealand. All it takes is a few fuck you ways to know you're in New Zealand. We know if read some someone says ki ora, it's special to be here. Oh yes, it's special to be here. Tuku mato, eia whanau, tātou te tiro, e whamoto e ngā. Tātou kauri mutu, whakapana, tātou hiari e panaki. Tō tātou ahuera, tātou aroa, tō tātou tāki tāki kāri. Rai te kiwi a kākapa tuku tātou Aotearoa. We are very proud of our culture. Our cousin music is what we love, so come and join in. New Zealand is the best place, so enjoy it while you're here. We are beautiful big oceans with fish everywhere. We know every time we see a kakapo walk past our feet, it's special to be here. Oh yes, it's special to be here. Tuku mato, eia whanau, tātou te tiro, e whamoto i ngā. Tātou kiauri mutu, whakapana, tātou hiari e panaki. Tō tātou ahuera, tātou aroa, tō tātou tāke tāke kāri. Rai te kiwi a kākapau, tuku a tātou Aotearoa.